uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami uvusi mavuzana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude tv bafowethu umculi kamaskandi uzanefa ngidike lapha nawe ingane zakwethu usedlulise okukhulu kungenami emva kwamazwi akhulume abathandi bakamthandeni ukuthi naye njengoba ashiwe ngosisi bakhe naye kusho ukuthi uthwayeleke laphana ngabo sisi bakhe ababili ke laphana wengane zakwethu ngoba naye wathi kumthandeni uthwele ngenkathi ashiwe uma wakhe thina ngale kokukhuluma kakhulu ke nje sizokulandela iclip uzwe uzanefa ngidi ebiza abalandeli bakamthandeni ngosikhotheni
kushoniwe ekhaya kushone odadewethu kodwa ke sebeganile sebe nemizi yabo omunye beganele emthatha osisimotos omunye ubegane kakhumalo lapha phesheya komvuti ukusho ukuthi njengoba mina ngizalo umakhumalo nje ugane sithenjini wagana nomangcobo umangcobo ke wazala ukhokhane oku inkosazane yakamamdala kodwa kusho ukuthi ngingasho ngithi inkosazane yakwethu ngoba izalo ubampela ucela mbane njasa wona and then ke naye ushonele ebuhlele eKhenana bese bebadala njengoba wazi ukuthi umuntu omdala uhleze namahlala khona yabo so bengeke ngikwazi ukulomchaza imininingwane eminingi ngoba bengakukho mhlawumbe bengidinga especially ngoba ngibona abaculi belayisha inkomo beyozama ukukhalisa abantu but into esuka mina ingicasule kulezo zinto casule ukuthi benza kanjalo mase beshoot awukwazi ukuthi ungathi uzongisiza mase uyashoot ngicabanga ukuthi amasimba lawo yabo ngibonge kodwa ke kulabo bebengifisela laba ngifisela okuhle osikhotheni laba balandela umthandeni wethu umthandeni ubaphethe kosikhotheni nezinsizwa ke cha unazo ngoba baningi abangani bami abalandela igcokama elisha abangithanda ngempela futhi abalithanda ngempela futhi nalo kodwa nje into engiyinake kakhulu unabo abantu abangalungile kulo awukwazi ukuthi ungakhuluma amazwi anje yana yini inkinga kanje nakhona lapha nomndeni eshonelo ma wakhe ngangakaze ngithi mina sho ngoba esho wakhe bayathanda laba ukuthi bazakhele inkulumo bayixhumanise nazi intatheli lezo yabo so kuwonke nje umuntu ongifisela kubi ngasho ngithi fuseke indaba yakhe angisesikhathi sakhe ngiyabonga kakhulu kamfethu.